yanje gose 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 kubera amakaye yaje azimbye gose abantu nabo baratinya amabeyi
nubwo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 16 Nyakanga umwaka w'2024 ariho hatangura mwaka w'ishure wa 2024 ushirwa 2025 abenshi mu bavyeyi bavuga ko uyu munsi ugeze batari bwaheze kugura ibikoresho by'ishure nk'amakaye imyambaro n'ibindi bitewe nuko vyazimvye ku rugero ruteye ubwoba
nta kimwe ndagura icambere mereye ko ni wewe ubona ubazongera ku ishuri n'ukuri twara kubitse bari bakwiye kuraba abantu badukorera ibintu by'amakaye by'abana bakaraba uburyo babikora bakagira ibiciro bigufi kuko nabona nk'uno mwaka ari abana benshi batatsinda n'abatotonda bazotondana amakaye atagize nte adakwiye kubera ntabwo bazibona kuronka amakaye yose kandi urabona abana bakoresha amakaye menshi none uharuye nk'abana batatu wumva kugira ubatoshe amakaye na maniforome n'ibiki wumva ari amaherangana ari nk'abantu baja mu buraro cyangwa ari nk'abantu pangiye ubwo ibyo bintu bizotworohera
reka n'abadandaza b'ibyo bikoresho twaganiriye baridoga ko bariko bakora bahomba kuko babiranguye bizimvye cyane bagaca babura ababashorira
darasubiye inyuma ku buntu abakiriya bahari ngabagura baragabanutse gusumba n'indi myaka bamwe bavuga ngo igiciro ni kinini ngo amakaye arazimvye abandi bakavuga ko bafite ubukene yego twibaza ko icyo cyabitumye
nta bakiriya turonka n'ukuri nta baje nta urugezo rw'umwaka uheze twaragabanutse rwose 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 nta bakiriya twaronse n'umutahe twatanguje ntawo turaronka kuko amakaye yasohotse azimvye
igitangaza benshi nuko ibikoresho by'ishure nk'amakaye ahingurwa n'inganda zo mu Burundi nka Pakobu ariyo aza ku isonga mu kuzimba cyane kuko ikayi impapuro ijana igeze ku 3500 mbere na yarenga mu gihe ikaye ziva hanze y'igihugu zigugwa ku mafaranga 2000 canke 2500 y'impapuro ijana.